Ka mate au ki te moana, Māori. Ka ore o kutu manako, ka ore he aha nei. Ananae, ananae, te ana. Tauke atu nei, awa atura. E kore au hoki anō ki a koe, kāre e hoki anō ki tō kāinga au. E kore au hoki anō ki a koe, kāre e hoki anō ki tō kāinga au. O au anake, ki te wā, ki te mō. Ka ore kau he mātai, ka ore he aha nei. Aroha mai, aroha mai, te ana. Ka tauke atu